Karo nui ana a Rihari Iki, te kaumāwhitu tau te pakeke ki te taumā heke heke o te ao kātū ki āki tina a te mutungo te tau nei. Nā, hei tā te pūrongo a Hania Douglas, he hā kinekina i tūpono noa atu nei a Iki, he ngari he hā kinekina e angi tūnei ia nā te kaha o te whānau ki te tautoko.
Tamariki tonu ana a Rihari Iki, ka tīmata ia ki te whai te mahi nonoke, hei whakangungu i te tinana, i roto i ngā mahi whutupaoro.
I got into it when I was about 8. My dad's friend did judo, and then he said it would help for rugby, and ended up not doing rugby, just stuck with judo.
Inaia nei, ko ia te toa nonoke mo te wāhanga taumaha 81 kilogramu i Aotearoa, Ahitereiria, a puta noa i te ao ākiwa. Me te aha, e whakahihi ana te whānau i tā rātou toa nonoke.
Ka tino hari ko a māua, ko atu te hari, kore tae te kōrero te puta ake ngā whakaaro tō māua ka hari.
Kia nei, a pai ki te kiti ai e mahi ana tēnei mahi. Ngā te mea rawa ia urua tēnei ki ngā rūpū, haere ana te mahi kino.
Engari, hei tātana krani, e harai te mea e ohorere ana ia i te mea kua roatana mokopuna e whai ana i tēnei huarahi.
Matthew Daniel Loader, mau e oma te tōtinei mo te Commonwealth Games. Mai tērā taima, ka mutu ia tērā, ka hoki māua ki te kāinga ka kōrero mai ki au, krani. E hei anei te haere ki te Olympics, nā, ko tīmata i anina.
Kei te urupū a Iki, te kaumāwhetu tau te pakeke e noho ana. I tēnei wā, he whakangungu te mahi, kia rite ia ki te whakakanohi i Aotearoa, i ngā taumā heke heke rangatahi o te ao.
Leading up to the Olympics, I'll be doing a lot of fitness training and a lot of strength work, try and get everything, you know, pitch perfect. And I'll be doing a lot more judo and just reworking my techniques and making them real strong.
Hei te ono o whiringa ānuku, tīmata ai ngā taumā heke heke rangatahi ki Buenos Aires. Hania Douglas, te Karere.